Mchunga sitahitaji, majani mabichi malisho yangu, ananinywesha maji matulivu, atanirudisha nikipotea. Bwana ni Mchunga sitahitaji, majani mabichi malisho yangu, ananinywesha maji matulivu, atanirudisha nikipotea. Ajabu pendo lake, pendo lisi
see you.